Amahoro yo.
Mara mutene.
Namure.
Amahoro cyane.
Murakomeye muri ivyo?
Namahoro.
Nabandi aho ku muhoro.
Yego,
eme.
Iherero mugenzi.
Yego.
Simva vema nka bamutira w'imvizi. Yazaga agateri kiyago bakamuzima na hanyuma hagacashi kuwundi. Ashitse ati atishika hino hano dusangira ivyo dusanganya ate kasi nicara inka yanje ikeneye imvizi n'ange kugutira imvizi. Umwe yazwa karati ega naje niyo narondera. Ange bamaze kuyiha umwe wakaduga kabiri. Ikaro simbe nk'urya mutira w'imvizi.
Yego.
Jiwe burya ahora duhuriye ngaha kugatobotobo nari ngukeneye inkuko no gusanze muhira mugabo ari kamuhira nze ndahaze hanyu mu mpayi ruhusha.
Yego.
Neza jiwe burya ndi ni jambo kandi meze nk'umutumwa. Umutumwa wandi. Umutumwa w'umwana wanje.
Ah.
Isi umwana wanje w'umuhungu. Araheza arantuma kandi mbona kumenya ni jambo amaze iminsi ahagahaga matama.
Yego.
Ati jiwe burya ati kurugo kwa naka akanagonana no kukuvuga izina ati burya arangenekereza ndamubarira Yosef Yosef Torobeka ati Yosef Torobeka ati mugambwa akabona kumenga ni muvuye kure akaje aremera ndamubajije hanyuma ati neza jiwe ati hajya ndahaca munsi y'urugo iyo ndiko ndagenda iyo muntu umye canke haruguru y'urugo araho ndahaca imvurika ikagwa ngatinya kuhuga kandi hari ha butungana twoganiriye nugamyeho yawe kwa yabimvura rya bizuba ati nkagonanwa ngatinya ati rero je nabwire ndagusabe umushikirire umumbaririre ko nifuza kuba umwana mu bandi sinsubire ko ati hanyuma ndiciye burya none ko dusanganye turabagenzi kuva kera twamye duhana twose ba sogokuru na ba data bakaba baragabiranye inka
yego
eka tijewe ga mwana je aho ntuntumye kigoye ukuguruka akabuku rero urabona narinje mbere ngire nshika mu muhira none ko mbonye duhuriye ngaha kuri aka gatoto nagira tunoganze iryo jambo ndagusabe umwana ntasubire gutinya ni wabona naho zoba hari umubonye arengana aramubwira mvuga ko twamye turi turabagenzi duhana byose
yego
umwana ntazo giri kibazo ngo have yita mu kirura kimunyagira canke ngo yakigwe n'izuba hari naho acanga aha nk'ubura none cigimirije guturika eje akahasha nyote kasaba amazi yo kunywa ubone ko ari umwana mu bandi rikaba ryari iryo mbere hanyuma unyemereye urumva ubwo bumwe bwoca buguma bubandanya urazi wumva ko bwari bunahasanzwe mubwenzi jambo rikaba ryari iryo
yego ndavyumvise mo nakuri kuva na kera narindi urugo ntashobora kurengana urugo rw'umukunzi kandi ura ntashobora kureka kugama imvura yaguye
yego
umwana ashatse kugama atinyira iki ntashobora kwinjira kugama hanyuma uri hise akagenda hari bifunguro bakamufungurira urugo rw'umubanyi ngo ruca inyuma rukaguha ibinoko urabona araho ushobora kuba uruzi rwuzuye cyangwa imvura nyinshi cyangwa uruzi waguhisha asabye amazi ntibashobora kumuha amazi ari umubanyi n'abahita bose barashobora kuza bakasaba indaro bakaba yiha bamye barundi bamye bahana indaro bamye bahana ijambo umuha ijambo ari usaba inka ari ukirazi ko twahora dusaba basabukuru bacu bahora bagenda ibwami gusaba ahantu bava mu buragande epfo hariyo imbo cyangwa hariyo
mu
buyogoma hose bakahurira inzuzi zuzuye bararara uruzi rutaye bagashobora kujabuka bakagenda bakabafungura bakabasasira abarundi bamye bahana indara abarundi bamye bafashanya
oya na kera mu ndere y'ikirundi twarereshejwe atubwira bati mu muryango nta urya imiryango yugaye
oya nuko
mu muryango nta urya yugaye
umuryango
wo hakurya n'uwo hakuno arashika ati shika hino
hano nuko icyo nicyo
bifasha yego kadusangira ibyo dusanga
yego cyane
yego bike bigakehanira banka
yego nuko
kandi utaduhaye kuri bike
ntaheza yaguha byinshi
kuri byinshi
yego
none ga mugenzi jiwe ndagukengurukiye ndabona ko ijambo ry'imbaramake tuyagiye ngaha kugatoto
yego
ndifuza ko ryo bintango y'ubumwe kandi none urumva bwari bona hasanzwe umwe bwakadacika none urumva bwubakiye ku kintu gikomeye ko bwubakiye kuri ivyo bibondo bishaka kuramukanya no kuyaga aho ni bo yega twe turi ntemba bwinde
yego
Yego. Nibwo ibyo tukora byose nibwo tubwirira twiyumvira.
Umuntu n'uwundi nyakuri.
Umuntu n'uwundi. Hanyuma ejo tukaba tutakiriho. Ubwo bumwe babusigaranye.
Yego.
Uramutswa buzukuru n'abuzukuru z'abantu.
Yego cyane.
Hanyuma ko bwari buhasanzwe basogokuru n'abasogokuru z'abacu bakaba barasangiye twose bakagabirana inka.
Yego.
Ejo muniragaruka kubunga ejo nkakunira mushikiriza inkuru nziza hari naho umunsi umuzojo bona tuzananye tugasubira kuyaga ijambo nk'iri kandi none hagafuni kabaga rumwe n'akarenge nshobora kuzi wawe cyangwa ukazi wanje
ninagutanga
ukumva ndamukije mu rugo iwawe yemwe hari naho nuza tuzananye hari mu rumwe ukabandanya reka mbere na jenje kuraba ahantu umwana nasize aragiye hari hinyana yategerezwa gutaha kare iri zuba ntiri habere yicisha umuyaya
ego
ego urakoze
bashamwe nyukuni ijo ndabyumvise
ejo rero mukumva neza ndamukije ku rugo iwawe
wagenda kurenzire
yego yego cyane
wagenda guherekeze
kumva ndamukije
nawe ntagushikanye muhira nagiye nevuye mu mirima ndagushikanye muhira mugabo
oya ntacyo
ijambo mbwiye nsigaye ndabyiyumvira
iyo ntahaje uyu munsi urumva ko nzohaza ejo
numva bisa n'ibiri ko bifise n'intumbero mugabo na
oya n'intumbero mugabo ni nziza
mugabo ndabyumvise sawa ni kubuze neza genda tuzosubira
ariko rero ariko nkuko nari kubari ndi neje uzoja wumva ngarutse ibyo reka bijambo ngira banyumvise
ndakwiteze wotoze kabisa uzonsanga yego
ahubwo nyene
sa
wogusanga nagaruka aho sinzoza jenyine nakwiye kujya tuzozana nawe yego naho nogusangana n'abandi nzokubarira erega ibyo ni jambo
yego me yego muraza mbarira mugabo musigaye ndeyemo majambo
oya ibyo shavuga gutenzori kumara
ndeyemo majambo no mumenga hari iri ntumbero
ntacho simbi
yego me sawa
yego
ugenda mahoro
yego nabwo musigana ndayandi
yemwe mutsabadi
yego
yego.